Yaay burj ma xolak suma yaram ya ma tax nek ndanan lepp luma am yow ya ma ko gënal way yaay suma sang sang yaram ci deg 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 am jikko yaram lepp ba melni ma lay ka di ma lera way jonga ma tay way nga ma gënane